Isalary, 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 Isalary,
Bareki salary. Marasina says we salary. Whether it's 9 to 5 or ya kereza or ya pusha. Oksalayo.